I'm gonna Belungu azifani nezethu. Thank you so much. There we are. Good afternoon, everyone. Thank you so much. My name is Akona. I am Akona. My family name is Gamza. I am a descendant of Amandambo clan. I hail all the way from Pedin, ngumntwana waseNgqushwa, dedelanani izandla nina. Nizawuvanga. I come all the way from Pedi. Ndingumfundisi ke kaLwando noVuyokazi. Thank you very much for honoring this day. We are now going to begin. I just want to request those who may wish to take photos to take into cognizance that there are people who have been hired specifically to do that job. Are we together? And so, friends, we gather. We are going to also use a little bit of fanagalo, but 99.9% of the service will be done in isiXhosa. Is there any person who does not understand isiXhosa apa? Thank you very much. Friends, we gather then, therefore, in the presence of God and in the presence of the congregation that is here present to witness the holy matrimony of Luando, Manyamalala, and Vuyokazi, Bokolo, to also support them with our prayers and to also share in their joy. Marriage is given by God. It is not to be entered upon or taken lightly or even selfishly, but responsibly and in the love of God. According to the teachers of Christ, marriage is the lifelong union in body, spirit, and in soul between a man and a woman. By the help of God, this love grows and deepens. And as and when God loves, provides the joys of marriage, that is the children, so that they can be raised in the fear of the Lord. I just want to ask this congregation before we pray, if there is any of you who would know of any impediment that these two, uLwando kwakunye noVuyokazi, akumele okokuba bamanywe emtshatweni ongcwele, akhulume ngoku, kungenjalo adibane nam xa ndigqibile. Thixo wakho nangqaleko. Come, let us pray. Lord, in the name of Jesus and in the power of the Holy Spirit, and to whom all hearts are open and desires known, and to whom no secret is hid. Lord, we ask you this afternoon to cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit. Ukuze Nkosi xa siqala lo msebenzi ube wena nawe ukho Nkosi njengoThixo who is in omnipresent in nature, omniscient and omnipotent God, a God who is divine in authority, who is not generic in conception. And so God, this afternoon siyakucela xa siqala lo msebenzi kaLwando noVuyokazi, sithandazela Nkosi intsikelelo yakho okokuba Nkosi mayibekho ibe phakathi kwethu kuze zithi Nkosi zonke izinto esakuzenza apha zisikelelwe Nkosi sithamsanqeliswe nguwe. Siyibulela Nkosi okokuba usizise apha kungekho namnye Nkosi owehlelwe lilishwa. Thixo wethu oyingcwele ukuzowuthi ga kulo mzuzu, sicela ke xa siqala lo msebenzi okokuba mawukhokhele njengoThixo, ngoba siyayazi okokuba wena Nkosi izinto ezibotshiweyo emhlabeni uyazibopha Nkosi nawe ezulwini. Simema ke Nkosi ubukho bakho. Lord, we are aware that you are an omnipresent God. You are present at all times, in all places. And yet, O God, we invite you, for it is not in your nature to bulldoze your way into any person's life. Ngoba wena Nkosi, you are a gracious, loving, and compassionate God. And so we present ourselves, not only ourselves, kodwa uLwando kwakunye noVuyokazi phambi kobuso bakho. Sibacelela Nkosi thamsanqa nentsikelelo. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, three ever one God, now and forevermore. Amen. Ndicela ke bantwana bam noko nisondele kancinci. Ningabambani wena, zaninika ithuba nibambana. Kuyode njanje ukubakhe naqala ukubambana. Anizophinda niyekane. Ndicela ke njengokuba nani niyakuphendula ngomhla owoyikekayo, apho zonke iintliziyo neemfihlakalo zeentliziyo zethu zakubekwa phambi kobuso bukaThixo. Ndicela okokuba ndinibuze, ndiza kuqala ke apha kuwe Lwando, okokuba awunaso na isizathu saziyo esinokubangelwa okokuba wena noVuyokazi ningamanywa emtshatweni ngokusemthethweni nomtshato ongcwele. Okokuba ke awusazi isizathu, uyakuthi ke emva kwam ndivakalisa ndinyanisile ukuba andazi sithintelo ngokwasemthethweni. Sokokuba mna Lwando, utsho nesibongo sakho, andingeze ndimanywe emtshatweni, utsho igama nesibongo senkosikazi yakho, andingeze ndimanywe. Ndicela ke nalapha ukubuza nalapha kuwe Vuyokazi mntwana wam, okokuba nawe awazi sithintelo ngokwasemthethweni esinokubangela into yoba mawungamanywa noLwando emtshatweni, okokuba usazi. Sinawuphikelana ke nale nto yoba kukho abantu abatshatwa bengazi. Oba wena awusazi, ndicela okokuba utsho nawe uba ndivakalisa ndinyanisile ukuba andazi sithintelo ngokwasemthethweni. Sokokuba mna Vuyokazi, utsho nesibongo, andingeze ndimanywe emtshatweni noLwando, utsho nesibongo. Siyabulela ke kakhulu. Ndicela ke okokuba ndibuyele ke apha kuwe myeni. Mhlawumbi ndicela ukuba niphinde bantwana bam uba niyakwazi ukusondela nisondele kancinci. Thank you so much. Ndicela ukuba nijike nijongane. Ningabambani, ngasondela mfowethu ungesabi. Ndicela ke okokuba Lwando ndiqale ngawe ndikubuze. Okokuba uyayithabatha na le ntombazana. Uba ibe ngumfazi wakho otshatileyo. Ukuze nihlale ndawonye ngokommiselo kaThixo entlalweni engcwele yomtshato. Uya kuyithandana uyonwabise. Uyibeke uyigcine emikhuhlaneni nasekuphileni. Uwancame onke amanye. Unamathele kule yodwa. Lonke ixesha eniya kudla ngalo ubomi. Okokuba ke Lwando kunjalo uyakuthi ndiyakwenje njalo. Ndiyakubuza Vuyokazi mntwana wam okokuba nawe uyayithabatha nale ndoda ukuba ibe yindoda yakho etshatileyo. Ukuze nihlale ndawonye ngokommiselo kaThixo entlalweni engcwele yomtshato. Uyilulamelana, uyikhonze, uyithande, uyibeke, uyigcine emikhuhlaneni nasekuphileni. Uwancame onke amanye amadoda. Unamathele kule yodwa. Lonke ixesha eniya kudla ngalo ubomi. Okokuba ke kunjalo uyakuthi ndiyakwenje njalo inkosi ngumncedi. Thank you very much. Bendicela ke bantwana bam okokuba kweli thuba jonganani uba ndakwethu nisezawuhlala kuyo. Cela ke uba uthathe isandla somkako saserayithi. Saserayithi? Yes, that one. Yes. Sibambe kakuhle mani isandla zosibini. Ndicela ke Lwando oba siqale ngawe. Uthi ke abantu abakhoyo apha.
Abantu abakhoyo apha.
Mabandingqinele. Okokuba mna Lwando utsho nesibongo.
Okokuba mna Lwando manyamalala.
Ndithabatha wena utsho igama nefani yomkakho.
Ndithabatha wena Vuyokazi Bhokolo.
Ukuba ube ngumfazi wam otshatileyo.
Ukuba ube ngumfazi wam otshatileyo.
Ngokommiselo ongcwele kaThixo.
Ngokommiselo engcwele kaThixo.
Ndibe nawe.
Ndibe nawe. Ndikugcine.
Kususele kule mini.
Kususele kule mini.
Nangemihla yonke ezayo.
Nangemihla yonke ezayo.
Ebumnandini nasebubini.
Ebumnandini nasebubini.
Ebutyebini nasebuhlwentshini.
Ebutyebini nasebuhlwentshini.
Emikhuhlaneni nasekuphileni.
Emikhuhlaneni nasekuphileni.
Ndize ndikuthande.
Ndize ndikuthande.
Ndikuxhase.
Side sahlulwe kukufa.
Ndisitsho nje ndinyanisile. Unyanisile Lwando?
Kakhulu mfundisi.
Ndicela ke nawe mntanam uthi abantu abakhoyo apha.
Abantu abakhoyo apha.
Mabandingqinele. Okokuba mna Vuyokazi utsho nefani.
Okokuba mna Vuyokazi Bhokolo.
Ndithabatha wena Lwando.
Manyamalala.
Okokuba ube indoda yam etshatileyo.
Okokuba ube indoda yam etshatileyo.
Ngokommiselo ongcwele kaThixo.
Ngokommiselo ongcwele kaThixo.
Ndibe nawe.
Ndibe nawe.
Ususele kule mini nakwimihla yonke ezayo.
Kususele kule mini nakwimihla yonke ezayo.
Ebumnandini nasebubini.
Ebumnandini nasebubini.
Ebutyebini nasebuhlwempini.
Ebutyebini nasebuhlwempini.
Emikhuhlaneni nasekuphileni.
Emikhuhlaneni nasekuphileni.
Ndize ndikuthande.
Ndize ndikuthande.
Ndize ndikuthande.
Ndize ndikuthande. Ndize ndikuthande. Ndikuxhase.
Ndikululamele.
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 Side sahlulwe
kukufa.
Ndisitsho
nje ndinyanisile.
Nyanisile mntana.
Qinisekile.
Yabona ngondifuna nibambane niyayekana.
Ebencengcazela ngalo.
Ndicela ke lowo uphethe i-rings zabo. Ndicela andisondezele zona. Ndicela uyibeke apha. Thank you so much. Beka apha nale. Khulule mntana. Masithandase. Bawegameni lenkosi uYesu Kristu nasegazini lakhe lamandla. Ever gracious, loving and compassionate God. God who was, who is and forever shall be. Thixo wabazali bakaLwando. Thixo wabazali bakaVuyokazi. Thixo wethu, Thixo wezizwe, Thixo wentlanga. Wena Nkosi oyingcwele sithi abangcolileyo. Emva kwemini Nkosi nantsi imisesane yabantwana bakho Thixo wam oyingcwele. ULwando kwakunye Nkosi noVuyokazi. Umntu Nkosi ebesenza le misesane ebeyenzela Nkosi so that he or she can put bread on the table for his family or her family. Kungenzeka Nkosi okokuba ebethukisa ngokwebeyenza. Ekungenzeka Nkosi okokuba ebemiserable eshwabula. Kodwa ngoku Nkosi egameni lenkosi uYesu waseNazarete ndiyayohlula Nkosi ndiyibeka bucala. Ukuze Nkosi ibe sisiphawu sosiphambiso nesiboniso sokokuba Nkosi aba bantwana batshatile. Ndicela okokuba Nkosi ingcwele i-chance takers Nkosi zaseKapa naseRhawuti naseMthatha xa zibona Nkosi le misesane zibe nombilini. Ngoba Nkosi kukho abantu who take pride in wrecking other people's families. Ndiyabacela ke Nkosi oba uzungcwalise le misesane nabo Nkosi xa beyijonga bakuyike bakuhloniphe njengoThixo. Bahloniphe Nkosi nale nto ebafakwe kuyo. Egameni lenkosi uYesu Kristu ndiyayisikelela le misesane. Egameni loYise nelonyana nelomoya oyingcwele mnye uThixo uze siqwe sithathu ngonaphakade. Amen. Yes.
Cela ke okokuba uthi ke Lwando ngawo lo msesane.
Ngawo lo msesane.
Usisiboniso nesibambiso.
Usisiboniso nesibambiso.
Sawu umnqo. umnqophiso owenziweyo.
Sawo umnqophiso owenziweyo.
Phakathi kwam nawe.
Phakathi kwam nawe.
Ndiyakuthabatha ukuba ube ngumfazi wam.
Ndiyakuthabatha ukuba ube ngumfazi wam.
Egameni loyise.
Egameni loyise.
Egameni lonyana.
Egameni lonyana.
Nasegameni lomoya oyingcwele.
Nasegameni lomoya oyingcwele.
Amen.
Amen.
Yabona umuntu xa iphinda uchata simbona ngale nto uyazi bafune kuye kuyiphisa.
Oh, ayike ngifundise.
Ngicela ke uthi ngawo lo msesane.
Ngawo lo msesane.
Osisiboniso nesibambiso.
Osisiboniso nesibambiso.
Sawumnqophiso owenziweyo phakathi kwam nawe.
Sumnqophiso owenziweyo phakathi kwam nawe.
Ndiyakuthabatha ukuba ube yindoda yam.
Ndiyakuthabatha uba ube yindoda yam.
Be
yindoda yam.
Egameni loyise.
Egameni loyise.
Egameni
lonyana.
Nasegameni lomoya
oyingcwele. Egameni lomoya oyingcwele.
Amen.
Amen.
Ningadinwa kubambana bantwana bam, na ubambana kwawude kuphela ubomi ngoku. Cela niphinde bantwana bam nibambane ngezandla sikagqibi kuzawulunga. Egameni loThixo yise. Egameni loThixo nyana, egameni loThixo moyo ingcwele. Egameni loThixo yise, egameni loThixo nyana. Nasegameni loThixo umoyo ingcwele. Thixo wethu. Thixo wabazali bethu. Thixo wezizwe, Thixo wenhlanga. Kumkani ka kumkani, Nkosi ka Nkosi, Mhleka zomhle. Wena Nkosi uyingcwele, isitha abangcolileyo. Nangu Nkosi lomzuzu ebenduzele kusuka eRhawutini. Uzomanya Nkosi uLwando noVuyokazi egameni lakho. Sibamanya Nkosi ngexesha elinzima, apho Nkosi kukhohlakala nefamily. Apho Nkosi abantu behleka kanti bajonga indlela yokonzakalisa. Sibamanya Nkosi ngexesha abantwana bekwazi ukuchitha imitshato. Umzali azala umntana Nkosi agqiba amjikele akutshata. Sibamanya ngexesha Nkosi engasabukwayo into enhle. Ngexesha okufuneka uba Thixo uyifihle into enhle uThixo akwenzela yona. Kuba inhliziyo zabantu zigcwele inkohlakalo nomona. Thixo wethu onamandla wonke. Kodwa ndaphumela le nto Nkosi ekhaya. Ashiya Nkosi zonke izinto endizaziyo. Ukuze ndizokuma Nkosi phakathi kwabantu bakho kwakunye nawe njengoThixo. Nangu Lwando noVuyokazi, Mhleka zomhle. Nangulwando, no Vuyokazi. Thixo wethu ingcwele. Nangulwando, no Vuyokazi. Thixo onamandla makhulu. Steloba, wadibanise Nkosi njengoThixo. Njengoba Nkosi wakhe wadibanisa isichaka sakho uRabheka nomyeni wakhe. Ukuze imimoya ezawuvuka kufutshane nezawusuka kude ubalwele njengoThixo. Ngoba ngamanye amaxesha kuba mandi xa kusiziwa suka kwawungenwa kuvuka intshaba sivuka ngaphakathi Thixo mhle kangaka. Kodwa ndiyabacelela Nkosi ithamsanqa kuwe njengoThixo. Ngoba uthe ezwini lakho, your word shall never return void, having not achieved what you have sent it out to achieve. Thixo wethu onamandla amakhulu, sikelela Nkosi aba bantwana, ubenze Nkosi babe ngumntu omnye. Egameni loThixo Yise, egameni loThixo Nyana, nasegameni loThixo uMoya Oyingcwele, umnye uThixo wethu, uze siqwe sithathu ngonaphakade. Amen. Ndicela ke ngoku okokuba ndenze i-pronouncement njengoko uLwando noVuyokazi bevumelene ungena emtshatweni ongcwele oyintlalo eyolekileyo kuThixo. Ndicela ke okokuba egameni lenkosi uYesu Kristu, egameni loNyana, egameni loMoya Oyingcwele, ndithi aba bayindoda nomfazi, and what God has joined together, let no man ever pull asunder. Okudityaniswe nguThixo makungabikho namnye onako ukwahlula. Egameni loThixo Yise, egameni loThixo Nyana, nasegameni loThixo uMoya Oyingcwele, ngoku Lwando noVuyokazi niyindoda nomfazi. Oba ke aniboyika abazali benu, nakhe niqamuzane. Into yabantu inzima ngoba when they do not have authority of doing something, they do it. Khake niphinde niqabuzane sinibone. Thank you so much. Ndicela ke okokuba xa ndigqiba sawuhamba siyosayina abantwana bam, ndicela ke okokuba ngoku ndinifunde lapha kule ncwadi kaRute, Book of Ruth, chapter 1. I am reading from verse 16. Ruth, chapter 1. I am reading from verse 16. But Ruth answered, "Stop arguing with me to abandon you or to turn my back from following you. Because wherever you go, I'll go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. When you die, I will die and be buried. May the Lord do this to me and more, if anything except death comes between me and you. When Naomi observed Ruth, determined to travel with her, she ended the conversation. So they continued on until they reached Bethlehem. Ndifuna ke okokuba apha phambi kwabazali benu ndigqibelise ngokuthi kwezazinto ziyi-5 ebesithethe ngazo as we journey together: vision, background, purpose, finances, families, and all these other things that we spoke about. Ndicela ke ukugqibelisa ngale ndawo. Ndandithe xa ndithetha nani on the first day, ndafunda kwincwadi kaJohn. Ndathi Jesus was invited and his disciples at Cana of Galilee. This afternoon, ndigqibelisa ke ngokuthi ke bantwana bam, umtshato uzizo zonke ezaa nto besithethe ngazo and more. Ngoba I did not want to premise or predicate your marriage upon intelligence, but I wanted the foundation to be Christ, the head and the institutor of marriage. Because marriage is one of the institutions that were instituted by God, whilst most institutions are human made or instituted by human beings. Kodwa umtshato, it's one of the few institutions that were instituted by God. As a result, izinto zikaThixo have one thing in common: they are free of charge. I'm happy today ngoba the story I made to you, I have a homeboy Olapho Zumbo who can attest to what I said. I said umtshato, I have evidence yokoba awudingi mali awuyo concert. Umtshato is a gift that flows from God free of charge when two people are committed in making it to work. Are we together? I have ubuti pha elalini esithi ngubrakei. Ex-convict has nothing, no claim to education. And yet, every morning, na Uncle Zumbo will attest to this. Yena nenkosikazi yakhe, they drive a wheelbarrow to the other side of the N2. Bafike basarhinkuni, omnye apheka imbiza, whilst the other esarhinkuni. Bazithengise kubantu abadlulayo. To this day, they are still happily married. And yet, most of us here know of people abangathi even ufuntu ebethengiswa, they would actually afford. And yet, imitshato yabo I last. Ngoba izinto zikaThixo are free of charge. So, this is an institution by God. Funa kinto kugqibela ndinixelele ngecompanionship, ngoba that's what umtshato is. In fact, if I were to summarize, bendizawunenzela umzekelo ngechips zakwa Steers or McDonald's. Ziphuma zona single. Umtshato ningena ninjalo. Kodwa there is something esihla ngoyithengela abantwana kwa KFC. Kuthiwa it's mash and gravy. The ultimate goal is so that you can be immersed and gravy. Even if you want to separate one from the other, it's impossible. That is the ultimate goal. Ndifuna ke ubaxelela abazali benu nefamily zenu okokuba banganichithela umtshato, zikhohlakele ifamily. All of a sudden, your wife is not good enough. All of a sudden, especially indodakazi, oh sister, bomyeni, uyonqena, uyazithanda, yho livila. Jonga mntanam, once ukufike lonto, thathe la ngoma yamamfengo. Ethi noba unganxibi lokhu enegqabi ndim umede. Funa uba iifemeli ezilapha, don't stop living your lives through your children and impose your own standards. Amakhosikazi ethu awavuki ngofo ayaphangela. Sipheka nge-gas stove. Si ababhaka abafazi be abakwazi basumlilo. We are a modern society. Nani nani ngakwazi ukuqhuba mosi? Amakhosikazi ethu ayaqhuba. Cela nibanike ithuba babe indoda nomfazi. Kanga ngentoba sidla ngokuthi ke indoda afuneka ihlale nomfazi wayo. Danam, this is from a troubled heart to another troubled heart about troubling matters. This woman, this comes from a troubled heart to another troubled heart about troubling matters. But there are two important things ezivela apha ku root about a healthy marriage. Is that umtshato as a holistic institution, which is a commitment not only of body, but also spirit and soul. A healthy marriage needs intoba ibe founded upon inyaniso, the truth. Soze niwakhe umtshato wenu okokuba nizenza nina izinto eningeziso. Ngoba if you are not true first to who you are and aninyanisekanga ni adopte le nto yabelungu ethi there are white and black lies, nixokiselane, niyawuchitha umtshato. And when a man is the one who is destroying his or her own life, no one can assist him to build it up. Nyaniso, into yokuqala eyenza a healthy marriage. Thetha njengezinto ezi-basic, undonqena. Nyaniso le, hayi mna, ngazenza zonke izinto kodwa mye nam, suthi mandiayine. You know, suthi mandixovule Thixo. Funeka ninyanise, xa seninyanisa. Athi ngoku omnye ebeku inboxile kwaba bathi umyeni. Ufike enkosikazi nakuthi andiyazi noba ubani befuna uinboxa wena. Uyamdiza ke ngoku. But because inyaniso ithi imbongi yethu umqhayi, masiyithethe noba inyaniso ibuhlungu. Ngoba inyaniso ikukhupha ezindlekweni. Inyaniso ikukhupha ematyaleni. When you love something and you cannot afford it, there is nothing wrong ngokuthi I love it but I cannot afford it. Inyaniso. Once you are true and truthful, soze nibe ne-headache emtshatweni. Ezam itshomi ziqhubeza nto othiwa ngookhayeni. Ndiyithanda ukufa iposhi khayeni kodwa mna ndiyiafodi, ndingumfundisi. Whilst I appreciate it and yet I know who I am and I know my limitations. Into bangela into babantu bonzakale bazitsalele stress kungabikho true uthi uzazoba you cannot afford a house at waterfall. And yet all of a sudden, because a friend or someone that you know uhlala khona, you push against all odds. At the end of the day, you have a big house and a very cold marriage. Two, do not hurt each other intentionally. In companionship, you do not compete, you complement each other. That's why you come and go prophetess. I want to go to a prophet and prophetess. My wife is a geologist, we don't compete. Nobody can do it. Yes, love, yes, yes. So which one? Oh, granite. Yeah. Then God, I have no idea of what she's talking. But do not compete. Can you clash a yeka? Yekelela mtanam. So that me no kwa shine. You have no point to prove. Abantu abaninzi bonzakaliswa yintoba. Yabona ngokwilizwe selithando mama, I think the future is female, I don't know. But there is this tendency oba nobunga apply ngokunonkosikazi yakho ni apply mhlambi you are from the same background in terms of academia. Chances are uzawuthathwa yena because the preference ngoku itho mama. Mfowethu, don't worry. Umsupporte instead umkhaphe ubheka kwi interview. Don't intentionally hurt each other. Njengoba wadibana la lomntana emhle nje enxiba kakuhle, all of a sudden xa evuka ngokwezayo emsebenzini ubuza uzenza mhle for bani. For goodness sake. Don't impose even your limitations enkosikazini yakho. Yabona lo umyeni wakho musulungile, amazi musulungile. Uzithobile. Ndingadibana naso sithi kutheni amehlo akho ndisikanda awathanda. Anjalo amehlo akho umthetho wakhe shem uzilungele. He means no harm. Are we together? But do not intentionally hurt each other. I am here now, expected to be in Johannesburg. And my wife is busy making sure that by the time I arrive, zonke izinto are in order. Not that she did not want to be here, but because we understand what it means to complement each other. Ninga hetani intentional. I don't have those counseling sessions. Sabantu ba hetana intentional. You might not like my answer. The last thing, interdependence. Jonga, ngoku abazali benu bekhona. Obumama wakho ucela imali ecaleni. SMS, tumumyeni wakho, uthi umama ucela imali ngicela kamthumelele. Ayiboni California nakayazi must be vela kubani. Ugqiba umfonela, uthi hayi mama bengicheck ingenile nalanto. Wenza lantoni? Angayiqheli umama wakho uthi unomyeni. Into yoba makathethe nawe in secret, uzawonzakalisa umtshato wakho. Ngabavumeli oosista bakho. Ngakumbi oosister, ndiyababona bonke abantu. Oh sister, obinkosikazi yakho ayonqeni, hayi uyazithanda. Ifaka azithandi, hayi yena akathanda uthetha nondiyambulisa, uvumele ezantsi, hey Lord. Kanti ngokabani, and those people abanjalo abafuni umuntu ungena kweyabo imitshato. Ndiyacela abantwana bam, interdependence. Make it easy for each other into yoba nikwazi udiphenda on one another. Ithi ezintliziyweni yakho apho iyawuthi vukhona abantu bakowenu iyaba ngabantu basekhaya uThixo wakho iyaba nguThixo wam ukwenzela into yoba ayazi even if the going gets tough wazi into yoba noba ilizwe lingandenza ntonina kodwa ndawufika endlini zawulindelwa ilanto yayidla ngutintengiso umama epheke isoup ye royco ube nento ethi even if they call me all names around the world kodwa ndiyazazi kumkam okokuba ndinevelu athi ngokwefika umyeni wakho e disappointed umbethe egcalabeni uthi kuzawulunga sike sithi thina abantu abasebenza ecaweni sithukwe ngabantu uthi xa ungena emotweni akubamba apha inkosikazi yakho ikuqinezele kule ndawo ithi ungawari mtambo tomorrow won't be like today ngenye ixesha we prepare for services into nayo ingenzeki uphakanyiswe ngobuthi uPaulos we have these treasures on jars of clay ingenzeki kakuhle kodwa my number one supporter ndiyayazi into yoba yinkosikazi yam suvume into yoba inkosikazi yakho iyonconywa ngaphandle ungayincoma endlini andingomfundisi ke othanda uthetha izinto ezingeyonyani andinguye nomfundisi ndiyimfengu mna ndingumntu oneentloni fondeni izinto zasendlini uzenze ma ndokugqibela le xa ungalali endlini uzuzibuza uba kulala bani xa ungalali kwakho ngoba elinye ixesha ndiyasokolisa nihambe nilala eziklabhini nishiye indlu i-empty nkosikazi funa iyafuna mani banjwa kwezi ndawo teketiswe fona uzenze mani izinto zasendlini ifune ixaka uze kuthi basawuxele uba kwenziwa njani bantwana bam uyehova uthixo makanigcine thixo usomandla makanisikelele makathi uthixo ngobukhulu benceba nobabalo lwakhe akhanyise ubuso bakhe phezu kwenu abe nenceba nobabalo kunu thixo bantwana bam ndicela zanipha abantwana njengeziqhamo zomtshato cela okokuba uthixo azanikhaphe endleleni anenze uthixo ningaze nimke kuye kusukele ngale mini kude kube nginaphakade amen. And may I request the congregation to rise. Ndicela ke kuni nonke ke uthixo azahambe nani ezindleleni aniphephise ezingozini kwizifo eziqubulayo kuzabatha zomtyholi nakuzo zonke iintolo zikasathana uthixo makanisikelele makanigcine kuze kugqibeleni ithamsanqa lothixo yise unyana umoya oyingcwele bephezu kwenu and the grace of our Lord Jesus Christ the love of God and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us all now and forevermore amen. Sawucela ke ngokuba uzawuqala abatshati ngicela ke singabakhokheli this time if at all possible ninqwenele babantu baqale bongena uqala phaa manisi cela loo nto nam yes ndicela okokubana kuqale kuyongena abatshati ngoba kufuneka ndibasayinisile ngoba kaloku umsebenzi ngowabo after all cela ke uba oba bekho DJ ngenzi mafaka uDJ ingoma ezibani move ngolo hlobo ni arrange ngalo mna ndza netibaningene ndihambe noni signisa ukwenzela ntoba niyazi ntoba noba ungathini ke ngoba omnye angavuke decide otherwise kwabe seku late. Thank you celu DJ
without your smart mouth drawing me in and you kicking me out you got my head spinning no kidding I can't pin you down what's going on in that beautiful mind I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy don't know what hit me but I'll be all right My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing.